gangsta out here, man.
Hold it now.
Slutten, men det var fortsatt gøy. Takk for at alle kom.
Takk.
Stor applaus!